aze abuye.
Izakhamuzi zwakaliso ukukhathazeka kanye nentukuthelo ngokuphazamiseka kwamanzi okuqhubekayo endaweni zicela uhulumeni ukuba abheke ukuthunyela kwezidingo emphakathini. Sekuyiminyaka isifunda Ugu sithwele kanzima ukuthumela amanzi nekholele empikishweni. Ukuphazamiseka kokuthunyela kwamanzi kukholakala ukuthi kwenze ukuguga nokucikelwa phansi kwinqalasizinda. Izakhamuzi cela uhulumeni ukuba enze kangcono.
Akaze abuye. Abuya left, right and center kuthina nje siyisigceme esingabuyi inhlobo.
Nothing else seems to be working well in the country. No matter how hard we fix, it keeps breaking.
Umile amanzi emathephini ngosuku sizovota ngakusasa, sawakha amanzi, saya kovota amanzi saphuma saqhubeka sawakha. Ngosuku lesithathu by 10 o'clock amanzi anqamuka.
Ungqongqoshe wezamanzi nenhlanzeko uSenzo Mchunu uthi izinhlelo zokulungiswa kabusha kwenqalasizinda ziyaqhubeka.
Sizobuya nemali, sizawufaka imali mase sakhele team kahle. Sayiqondisisa kahle, sayitraina kahle. Imali esicabanga ukuthi singakwazi ukuyithola ngasekuqaleni ayizuba ngaphansi ka 150 million. Ngeke ibe ngaphansi kwalokho. Ongenani ngaba ngaphezulu. Nawo sizosebenza nalabo abantu esibakhile la abayihoru ngoba sifuna ukuthi isent nesent layo ingabe ibikho kuyona ezokwehla ngeblue noma ngomlenze noma ngekhaza.
Amalunga e-NCOP athi lesithangami sesonto lonke sizolekelela ukuthola isisombululo ezinseleleni zokuthunyelwa kwezidingongqangi KwaZulu Natal.
The province faces a number of service delivery challenges. There is a need to drive a coordinated approach to improve the level of quality and efficient delivery of basic services.
Kulesithangami ke namhlanje kubhungwa ngenqalasizinda.